nyom adio wotwe Israel dwanhwefo yaso wa woka Joseph semwankuo wa wote kerubim soo puehran Ephraim ni Benjamin ni Manasseh anim na mahomne soo na bra bachi yen Onyankopon mayensane mra na ma wanim hyren ne anyankwa Awurade asafo nyankopon obubefu atia wo man pae bo akosi daben wodi nisuo ye aduane ma wodi na wodi nisuo ma wonomoi wodi yen ye ntokwa ma won a wotete yen ho na yen atamfo sresre wo won mu asafo nyankopon ma yen sane mra na ma wanim hyren ne anyankwa wutu obobefri misrim bae wututu amanaman na wobetei wuyi nanim kwan na agyi nhini na eya asase ma ninyunu kata mepo so na ne homa kata nyankopon twene duro so e bye bye ne man mu koduru epo ho na nabasa from ko asubonten no ho adenti na wabubu ne ban ma wona wona kwan so onyina tete no yi kwayem kokote sei no na pete mu muawe asafo nyankopon sane wa kire brewani ase firi soro hwe na behwe obebe yi na ba wo wade woni fataye no ne oba a wafa no ayewode no pintin wade oja hye no watwetwa no wanim ateate anti worisei fa wonsa kata woni fa nipa no so woni pa ba a wafa no ayewode pintin no so na yare ntwin firi wo nkyen maye nyankwa na ye mawudin Awurade asafo nyankopon maye nsane mra ma wanim hyren ne nyankwa.